variety.
Yes.
We added more veggies and just the variety. More than any choice.
And it's no wizard when the little has no veggies.
Ulazi ngizwe ngandlebeni ukuthi uRobert uyohlangana nesikole esithile esivela khulumene.
Awazi ukuthi ubani yena lo muntu?
Hayi, angazi ukuthi ubani. Engikwaziyo yikho ukuthi lolu daba abalidingida lapha udouble phezulu kakhulu lwemfihlo.
Ngenzeka ukuthi umuntu amsebenzelayo.
Nami ngisona kanjalo impela.
Hayi kunjalo ngoba yini engenza ukuthi bahlangane isinyenya. Hayi ikona lokho umkhathini usebenzele.
Manje ubufuna ukuthi mhlambe sigasele khona.
Yebo. Sizowadinga amadoda.
Hayi angiboni kanjalo. Ngoba ngathi ibona nje kubabili kuphela.
Hayi kuhleke lokho. Fanele sithole ukuthi ubani lo muntu. Simphala sisiqiniso. Ngabe uyazi ukuthi bazohlanganela kuphi?
Yikheli nginalo. Kodwa ke mntu ngama ukuthi sifuna ukuthi siyenze lento. Kudinga ukuthi siphuthume manje.
Hayi. Masami.
I'm coming. Yes.
Come on.
Special. Okay, Obatam. Are you okay? No, I'm not too good.
Don't say what I'm going.
Kwenzeka ukuthi gona la.
Yeah, bathe khona impela la.
Hayi, mina ke sithi ukubheka.
Bla. Ikhasi lami ngilizwa kahle, khona ngalumile la.
Ngomhlambe bafikile baze bahamba. Makshinshi ndawo la bahlanganyana kuyona.
Hey, bula kudu. Pas.
Bathi ubuhlebu bula bani?
Bala hapa phezulu.
Bangani
ngophahle.
Bangani.
Angiboni la singona kathi babini. Bulas, kufanele ungene emotweni. Kufanele ungene emotweni.
Kahle 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 mkathi.
Hey, bulas. Ngene emotweni sicushiwe.
Get up, don't go. Off. Samba.